I call you killer cause you slay me. I am your instrument, so play me. I knew it then that I would see you again. So here we are, and yet you still seem so far away. In your mind, hope you wake up and find that I am your most willing victim in all of the world. True, you have many, I know not any of them could possibly know what you're made of the way that I do. Don't ask why, I just look in your eye and it's there in your stare. You don't die for me, the way that I'm dying way deep down inside. Da 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 da